Jamani, makofi makofi mkae kwao. Huyo ndio ni huyo mrefu kabisa ni kiziwi, lakini tunafanya nini?
Father, even though I'm about to put you, if I'm not quite.